yeah. Où vous mettez Bari à Koachita Kodi uchite kutsi Cheka cheka kuti ambe tsetse Usachite kumu Umiriza kuti mukondane Kodi uti mubembeta Kuti akukonde Usachite kuyaluka nazo Chikondi saka ka 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 kamizana Chikondi siti ka 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 kamira Chikondi saka ka 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 kamizana Chikondi siti ka 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 kamira Ngati watopa murekere murekere Ngati walema muchokere 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 Osaka ka ka kamizana Abwerende nzeru zake The mind, the body, the soul Ati kukonda iwe uzizi wanzo Uzichita kumva kuti wina pali penzo Sijezo malotana muka teka meso She be the queen, na iwe king in your castle Noti vicha vonve sana kuwa waso Chikondisa kaka, kaka mizana Chikondisa kaka, kaka mizana Chikondi siti ka 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 kamira Chikondi siti ka 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 kamira Gati watupa murekere 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 Ati ngati walema muchokele Muchokele Ati watopa mulekele 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 Ati ngati walema muchokele 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 Atusa kaka kaka mirana
Listen.